Miss Classic and Friends in Jest.
Medical aid, fast cars that can rush you to the best hospitals. Corona does not care.
Much for watching Umthala TV. Siyabonga kakhulu ukuthi nilalela umsakazo inanda 88.4 FM kusayona iNdlovukazi uMapule umqhubi walolu hlelo. Ngithemba ukuthi nisathokozile, ngithemba ukuthi nisa enjoy. Enginiphathele kona okulandelayo uLozolo. Ngithembisile ukuthi hayi kusazofiwa.